tika tonu. Koinei te haka rongonui o Ngāti Kahungunu. Engari te kawe a Wairarapa kua paku rereke ki tō Ngāti Kahungunu whānui. Kua hakaina tēnei haka e Tutepakihirangi Kingi, rangatira o Wairarapa ki te hui nui ki Kohimarama i te tau 1860. Tika tonu atu rā ara hei awe hei, tika tonu atu rā ara hei awe, tika tonu atu ki a koe e tama, hiki nei koe aku whakaaro pakia, he hiki aha tō hiki, he hiki roa tō hiki, hi aha ha, he tama te uwana, he tama te maroro. Ina hoki rā, te tohu o te uaua nā, he tau nei ana hue, 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 hā, hui.